Governor Chukwuma Soludo agwala ndị bi n'ime Anambra State ka ha kwalite ma kwado ya bụ nzisa ozi na agbamụmbọ ịhụ na e nwere Anambra State ga na-adị ọcha site n'ịdị na-edebe gburugburu ha ọcha ma na-akwụkwa ma na-elekọta gburugburu ha otu o si wee kwesị. Governor Soludo kwuru okwu a na-eke ọka n'ahịa ahụ mgbe abagidere emume mkpochi na nzacha nke idebe gburugburu ọcha nke ọnwa Januarị n'ime Anambra State. Onye na-edetere anyị akụkọ banyere gburugburu Blessing Uchendu ga-akọtọpụ akụkọ.
Anambra State a onye nke onye chief of staff ya bụ Maazị Ernest Ezeajoye nọchitere anya ya kwuru na steeti a na-amalite afọ 2023 site na nnukwu mkpoche na nzacha nke ebumnobi ya bụ iji wee nwetazu adịmọcha nke okirikiri steeti a. O kwukwazi na gọọmenti steeti a kwuru na ọ bụ iwu na mkpoche na nzacha ọbụla ga na-adị na Saturday ikpeazụ kwa ọnwa ọbụla nke ga-amalite n'elekere asaa wee ruo n'elekere iri ụtụtụ, ma gbadokwazie irunyegara etu ụfọdụ ndị mmadụ esighi esonye na ya bụ mkpoche na nzacha. Aka na-achị steeti a gakwazi n'iru wee kwue na bido ugbu a gawa na ndị ọdịnaka ga na-etinyesizi anya ike ịhụ na ndị mmadụ sonyesiri ike na ya bụ mkpoche na nzacha. N'aka nke ya, ka onye chairman nke governing board Anambra State Waste Management Authority Aswama bụ dọkịnta Ima Ezenwaji, onye nke nebere anya na mkpoche na nzacha ahụ, kwuru na aka na-achị steeti a na-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị steeti a nwetazuru arụike na adịmọcha bụ ịgba, ma gbadokwazie irunyegara etu ndị mmadụ esi esonyesi ike n'ihe gbasara ịkwalite ezi arụike ya nakwa otu ha esiri edobegasị iwu nke gọọmenti. N'aka nke ya kwazi, ka onye managing director nke Aswama bụ Maazị Mike Ozemena kwuru na isonyesi ike na ya bụ mkpoche na nzacha bụ nke dịkarịsịrị mkpa, ma kwukwazia na mkpoche na nzacha nke ọnwa na-abịa abịa bụ nke ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 18, ma kwukwazia na ọ bụ nke a ga-eme otu a tụrụ anya iji wee kwalite adịmọcha na steeti a. Onye chairman nke enforcement committee nke okpuru ọchịchị Ọka South bụ Prince Ikechukwu Ndigwe kwuru na ya bụ okpuru ọchịchị ga-esonyesi amụma gọọmenti wepụtara ịhụ na iwu adịmọcha nke steeti a bụ nke edobesiri, ma kwukwa na onye ọbụla ga-emebi iwu ahụ bụ nke ga-eche aka wee ghọrọ ntaramahụhụ ya. Ndị ụlọ mgbasa ozi ABS na ngagharị nke mkpoche na nzacha ahụ gara n'Afia First and Second Market nke Ifitoka, Aroma Junction, Afia Nkwamenyi, ya nakwazi Afia Ekeoka, nakwazi ndị ọzọ. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.